ngatapu ongo mino apo fekau lucifai fio otaku ilau visione he atamai ono ongo ne faka he vali tangisi ikuro he otulangi wisa faka poko si ene kai si ihiwa at paki mato e to anga he ofa mo Keuhua aki e mo'oni, si ihiwa.